Ndifuna kumutsiwa muntu yemwe adakala patsiko lino osachimwa adakala chita zowo njira yakumamba tsiko lale pera kumisa mbiri yake Ndifuna kumutsiwa muntu yemwe adakala patsiko lino osachimwa adakala chitsanzo njira yakumamba dziko lalepera kumisa mbiri yake anafuna kumupa tango badwa anamupangira upo namupa chika anapilva chipulumu utso mumbiria chipulumu utso chikonsero chambuye wakumamba jina licho pamba Ambuye anakunjeta Anafuna kumupa tango badwa Anamupangira upo Namupachika Anapimba chipulumu Utso umbiri ya chipulumu Tochi konsero jambuye watu mamba Ambuye anakunjeta mumbiri ya chipulumu tochi konselo chambuye watu mamba jina licho pamba Ambuye anakunjeta